rapele morena ya tletse musa ke atamela ho wena ke qale letsatsi lena o tlisonya le ditsola hao modimo o matla ohle a go re ne mo hao o re la se mi sebetse ya lefifi ya pare di somo tsa lesedi na go nyena ya bophelo bo hlela tate ya lundel rapela me dila na ba hanne ditaso ke bao ba sireletse dikotsing ba beha pela hao nakong ena ba pa le bona ke thuso bophela ho wena ka matsatsi otlhe ka Kriste Morena amen.
Oh! Oh. Jesus,
Jesus,
Uhlakule ditlolo tsaka.
Mama.
Ofuka udima ka kapiso ba. Ke tla ke phekolohe.
Mama.
Unhlatwe. Ke tla ke fitisele hlwa. Kabuswe.
Mama.
Ufurale ribetsaka. Utakule mafopo aka kaufela
mama
modimo
mama
o bo pape lo ke kile ka hari hunna
Oh.
Ekaya zulu kolo lwame, Jesusa ndandi ongena nalo eka Yesu
mama kunzima
mama kunzima
lo
makuyenyu
ka
ukona nami ndi ongena nalo eka Yesu
mama kunzima
mama kunzima Kuyenyuka ukono na mindi ongena nalo eka Yesu nini ukono na mindi ongena nalo
nini
bambi nisa kandi ongena nalo eka Yesu nini ukono na mindi ongena nalo
Bye. Yeah.
Oh, dear.
Jacobo, Colon Calieto, Camorauril Tatil Mufale Tileng, Yeton Lena Lahai, No Fumana Sebaka, I cannot assassinate Sebakense, Fumana Lijue, Harubalu di Malona, Samelo di Malona, Msimu babu hulu Alo lora letara ye telele E kalang fati nshayone fitali odimo Ena kitoro ya jakubu Toro nyahaye abona manyeloi Acheusa anyelusa Ka letara yena akenali odimo Ulo tuwa Urea sebaka libito Amura ura pamiseli ijwe Alitote oji Ure sebaka sena ki betele Kubani mudimu utele Alogwa manzware nkete long Mudimu ntusite Ufitela mongo Kika moka shefu Lutwa madora na wanspiriti Abina manzware ng Manyoloi amate Awesa nkisa Ankisa umure
Umure na
Give me a bubble, no matter.
Yes, Le tana le moni sa peo Engwe ya wela mo bu o nonne Engwe ya wela mo mashwe Mo hawa hawa ile kuba huhu Li ratola hawa li yetele tipi Li seri la hawa li khateli tete Wena mudimu unto una le ru Umudimu osa fetu hing Milekon le matanyo mali fati Jwane le kamisa Amen
Sifena kwa pete
ra kile ka lona mudi la hore le bitsa bara ba mudi hore dumela di bitsa rona o tsape hina yana o lukile o ra re tsarela di bitsa rona are tata ma ho barna o
tso ya morena
ya morena
ke baile ara runa
ho tso ya morena
ya morena
ke baile ara runa
ara runa
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 ke baile ara runa
ho tso ya morena
ya morena
ke baile ara runa
ho tso ya morena
ya morena
ke baile ara runa
ara runa
ke baile ara runa
ara runa
ke baile ara runa
ara runa
Kajelo, oh.
For me on Calvary, just because he loved me so, he died for me on Calvary, just because he loved me so, because he loved me so.
Because he loved me so,
because he loved me so,
because he loved me so.